Inkomu guys, namamkela ka Shitatola Productions, Meramina Sagwadi waka 85. Today's topic, Shitori Jamisawa. Shengen, like, I can't sing, Shatanda. Madwala kwa nukwada ku imbelela, anda mi imbelela shona, like, anda imbelela. But guys, today's topic, Giyani Land of Blood, Season 2. Giyani Land of Blood to return on your screens. That's what we were talking about today. Shabuya story Samsung. Shabuya. One way or the other, Shabuya. I remember in the beginning of this year, Kuwe na story Samsung is in August. Lusinganda kubanu. Mutala baba na kurenzangu. Fuliru loko. Se August isungula awari redina la kutabona. Story Samsaba kumbe Giyani Land of Blood you will eka TV, but it didn't happen as it was said. But that didn't mean kuri ashinga hobby. It appears kuri kube na changes le ka marin ka SBC kube na changes. So the changes late one le swivula ku kuri xa vuya mara xa ha vuyangi hi nkarhi lowu a xi languteriwe hi wona. But as I'm speaking, Mazungurele kutsala, vatsala. The writers have begun. Leswi vulaka anytime from now, they will start shooting. And then soon enough, xi ta tlanga xitori xa misava. Leswi vanhu nga khale va xi rindzerile. But there are changes. What are the changes? The changes i ku ri mahungu hi ndlela ya kombisa leswaku ku ta va na swikandza swintshwa. Kumbe muni ku ta va na swikandza, ya ku ta va na swikandza leswi a hi nga ri na swona eka season 1. Leswi a swi vuli leswaku ku ri vatlangi va ntlangu luwa hinkwavo va cinciwile, but ku ta va na ku va ku nghenisiwa van'wanyana vatlangi eka ntlangu lowu. Leswi vulaka ku ta va na a ni swi koti replace, but I can't really call it ku replace, but ku ta va na vanhu vantshwa lava hi fanele hi va expecta eka ntlangu lowu. Ku ri va mani we do not know. But that's what you have to expect. Kuri ku ta va na swimunhu hata swintshwa eka ntlangu lowu wa Giyani Land of Blood. So yeah guys, I think you are all excited as I am. Mina ni tsakile, like I'm happy that the show is coming back. I was bored. I only watched TV. I used to watch TV loko ku tlanga Giyani Land of Blood. Loko matlangu yona ni boreka. Not really kwa ni nga voni, but yeah, yona ni nga ta ku ani stay up to date. Ni nkarhi lowu a yi tlanga hi wona a ni ndla xoko ri ni le ku voni ka TV. Leswin'wana leswi swo nghenelela. But guys, that's what I had for you. But as soon as they start shooting, I'll come back and notify you that va sungurile ku shoota. For now, just wait a little bit, but know that they have started writing. Wo tshama u rindze ndleve. Ho tshama u ri endleve u ta kota ku twa ku ri xi sungula rini, va ta hi byela hi swi tivi ku rini. But for now just know that they have started writing, they are busy with it, they are busy with the production stuff. And yeah, that's what I had for you just for today. Other than that guys, thank you for watching this video. Do not forget to like, subscribe and share. Inko. Thank you.